Umkhonjoli butho lamendi lithandayo.
Umkhonjoli butho lamendi lithandayo.
Umkhonjoli butho lamendi lithandayo.
Ibutho elifana nomkhonto
sithi ali.